jewe nyine
bakavuga ko ndiri utugane nuko nagize baraka bandi umunyamategeko ndaba sokorane bwizwa shingiro basoma amategeko bambwire icyaricyo umucamanza kizingenze
ngo igurumva ngo ivya amategeko ngo hariho hote traizo ndabwiye nimuraze ko umukuru w'igihugu yemerewe no kurenga amategeko
Hai hivyo abantu ntibanabitegera nta nivyo bumva
niteka numunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banyuwanje bacuma muri ko murabana natwe makuru nibiganiro vya misiyo se tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu muhuza TV uyu numwe tugiye ko bageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kanukanya namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye turaza kugaruka kuri benshi bamwe mu bavuga ko umukuru w'igihugu nyene cyubahiriza Evariste Ndayishimiye yoba ariko ahonyanga amategeko kandi ngagafata ubutungane nk'igikoresho kiwe mu guhonyanga uburenganzira bwa Jenerali Arengiyome Ebunyoni turaza kubigaruka ko murano makuru nkuko hari n'amajwi twatanguranye byose mukaza kuvyumviriza mwidonido Amashirahamwe yabigenga ahakazi ngabakozi birukanywe muri leta ngo yasabwe guhagarika amasezerano yabo bakozi mu gihe bo babashaka kugumana ibigendanire myiza na leta. Ese ibi ivyavugiwe he ibi bikaba byavuzwe kandi na Prosper Ntahorwamiye umunyamabanga mukuru wa leta byose mukaza kuvyumva muri ano makuru ntimuze gucikanwa byo ndasabone canke subscribe kuri rero bafite ndakugira ngo utoja ucikanwa namakuru nibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure uri mu bambere mwaikaze mwidonido yano makuru nkuko nari mpejeje kubibabwira hari benshi bavuga ko umukuru w'igihugu yoba yarahonyanze amategeko kandi akifashisha ubutungane nk'igikoresho kiwe mu guhonyanga agateka ka Arengiyome Ebunyoni ibikaba bivugwa na benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Ndayishimiye yoba abari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu nkuko vyaheruka kandi gutangazwa na Jeremy Minani aro yashinze leta yo mu buhungiro leta y'aba diaspora bataba mu gihugu cy'u Burundi we yavuze ko ngo General Arengiyome Ebunyoni yafashwe yongera arapfungwa hahonyanzwe ibwirizwa shingiro n'amategeko mpanavyaha y'igihugu cy'u Burundi ibi bigaragaza ko intwaro ya President Evariste Ndayishimiye ari intwaro yahisemo guca kubiri n'amategeko ngo bisigura kandi ko urubanza rwose rwocibwa na sentare z'u Burundi muri kino gihe rwoba urwo kwezwa Arengiyome Ebunyoni canke kumwagiriza icaha rwoba ari urubanza rwa ngonda ngunde kuri ibi rero umukuru w'igihugu nk'amajwi twatangiranye muri ano makuru mwiyumviye neza ko umukuru w'igihugu ari ububasha ibwizwa shingiro rimushikiriza nyine cyubahiro hari gihe yari yaremesheje ikiganiro n'abashinga amateka ico gihe yababajije ico ibwizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ni mu gihe nabo harimwo bamwe batangura kuvuga ko agenda ahonyanga amwe mu mategeko president Ndayishimiye mu kubasubiza babwiye ko igitabo cyose kiraba kibwirizwa shingiro president Ndayishimiye cyose yamaze kugisoma akabazi ububasha ahabwa n'amategeko hari na benshi bavuga ko umushikiriza manza kizigenza canke se sentare ntahinyuzwa ari rwego rukuru mu gihugu ariko ibwizwa shingiro ritomora neza ko umukuru w'igihugu ari we mukuru mu gihugu abandi bose bagomba kugendera munsi yiwe ica kabiri Jeremy Minani yavuze ko General Arengiyome Ebunyoni ngabarundi bafise ibyaha byinshi bamwagiriza kandi bizera ko vyihwejwe na sentare ifise ubwigenge byo mwagira ariko ngizo byasi byo ariko arakurikiranwa ko n'ubutungane bwa Evariste Ndayishimiye tubibutse ko Arengiyome Ebunyoni yashizwe ko ibyaha bitanu buno kuri vyaha ngo ntibipfuza ko abarundi ko Arengiyome Ebunyoni acirirwa urubanza za rw'ikinyamago nico gituma rero bashobora gusaba ngo ubutungane gufata ingingo ko butofata ingingo butegetswe na president Valerie ndashimiye yo gucira urubanza lengi yome Bunyoni kuri izo vyaha yagirizwa n'abarundi benshi cyane cyane vyaha vy'amaraso kuko icaha cyo guhonyora agateka kazi na muntu kitarimwo gahubwo bashizemwo icaha cya gatanu ari nacyo cyanyuma muri izo vyacu gutuka president ndayishimiye ngo bisigura ko rero ngo president ndayishimiye atotema ishami y'igiti aryicaye ko ngico arengi yome Bunyoni ariko araza uno munsi ngo n'urwanko inzigo n'ishari afitiwe na Variston ndayishimiye ngayo matati no kutumvikana kwa bagabo babiri rero ngo ntivyega barundi no Burundi ngo gupfunga umuntu mutumvikana mu vya politike wishimije ko ufise ububasha bwo gutegeka abacamanza kuburagiza uwo mutumvikana ngo n'insiguro nziza yakarenganyo mureyi ari ya majambo president ndayishimiye yashikirije hariya yigeze gushikiriza ari kumwe nabo mu rwego rw'ubutungane ico giye yavuze ko umukuru w'igihugu ashobora no kwica amategeko utise bishoboka mu buhe uburyo ni mu gihe ngo bashobora gucira umuntu urubanza rwo guherayo ariko umukuru w'igihugu agatanga ikigongwe ngo benshi bavuga ko yo bayishi amategeko kandi ubwo n'ububasha umukuru w'igihugu aba ahabwa nibwirizwa shingiro muri ibi byatangajwe na Jeremy Minani yashinze leta yo mu buhungiro yavuze ko kandi ifungwa rya Lengiome Bunyoni ridakurikije amategeko nta murundi n'umwe ngo rigomba kunezereza ngo na Varisto ndayishimiye arimwo ngo naho ba utamukunda cyanke ufise ivyukuru mwagiriza ngo menya ko ifungwa rya karengano rya Lengiome Bunyoni atari ikintu ciza na gato ngo kirazira kunezerezwa na karenganyo gakorewe umuntu uwo ari we wese kuko ngo buracya bugacana ayandi ngo nawe ushobora kuba muri kibanza umuntu ngo naho yoba yarakoze ivyaha ngo mwifuriza gushirwa imbere y'ubutungane bwo kuri kuko ngo ni naho atunganirizwa Jeremy Minani we yavuga ko gushira arengeme Bunyoni gutarengeme mu mvuto bitabanezereje kuko ngo byafatwa nka karenganyo ariko mu bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu bavuga ko arengeme Bunyoni ivyo yakorewe ari vyo kuko yakoroje amosozi abarundi batari bake benshi bahunze igihugu kubera arengeme Bunyoni cyane cyane kubiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza Icyakane Jeremy Minani yavuze ngo kanatsinda ngo kubona intwaro mbi ya CNDD-FDD ifise ubushobozi bwo kurenganya umuntu nka Arengiome Bunyoni ari mu bantu bakomeye cyane mu gihugu bashizeho iyo ntwaro y'agahotoro ngo bisigura ko ata murundi n'umwe iyo ntwaro idashobora kurenganya ngo bisigura ko abarundi bose bageramiwe n'iyo ntwaro iki nicyo kintu ngo giteye ubwoba agamagarira ngo umurundi wese gukora ibishoboka byose kugira iyo ntwaro mbi igaramiye abarundi bose izimangane vyihuta uko siko bamwe mu banyagihugu babibona benshi barashima umwanzuro wa president Evariste Ndayishimiye wo gupfunga Arengiome Bunyoni kuko nabe kuko hari nabandi bari muri leta bishimiye ipfungwa rya Arengiome Bunyoni benshi mu Barundi nibigeze bumva president Ndayishimiye avugwa mu mabi nkayo Arengiome Bunyoni yavuzwemo Arengiome Bunyoni yaravuzwe mu mabi menshi cyane rwose yaravuzwe mu mabi yo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu tubigaruke ko mu mwaka uheze nivyo benshi baribuka neza imbere y'ikurwa rya Lengiome Bunyoni haribonekeje ibura ry'igitoro uwo mugambi ngo wari umugambi wa Lengiome Bunyoni wo gukomesha umukuru w'igihugu nyene cibere Evariste Ndayishimiye kugira ngo urwanko rw'abanyagihugu ruzamuke mu nyuma Lengiome Bunyoni azamuka bahumuriza avuge ko yazanye igitoro kandi ico gihe bikaba byavugwa ko ishyirahamwe Interpetrole ryari fiswemwo umutahe munini na Arengiome Bunyoni reka ano makuru yacu cyabandanize mu ntwaro aho ngamashyiramwe yabigenga ahakaza abakozi birukanywe muri leta basabwe guhagarika amasezerano yabo bakoze mu gihe bo babashaka kugumana imigendanire myiza na leta ibyo ni bimwe mu byashizwe ko mu nama shikiranganje yabaye kuri wa gatatu igerekerezo ya 10 kwezi kwa gatanu mwaka w'2023 nkuko vyasomwe na Prosper umunyamabanga mukuru wa leta ngo vyaribonekeje ko hariho amanyanga n'ubunyonyezi biba mwitangwa ry'amasoko ya leta aho usanga hariho amasoko ahabwa abatayakwiye canke ayo masoko ntigeraja mu ngiro ho rimwe na rimwe ngo bikanashika ugasanga abayatsindiye ayo masoko bayishwe inshuro zibiri Ayo manyanga rero ngarabangamiye inyungu za leta akaba ari no muri iyo ntumbero hari abakozi ba leta bamaze kwirukanwa kubera bafashije muri ubwo bube gito ariko ngo icibanikeza no kusanga ariho amashyiramwe abigenga aha aca ahakaza abo bakozi nk'uburyo bwo kubashimira kuri ayo manyanga boba barabafashijemo rero amashyiramwe abigenga aha abakozi birukanywe mu kazi ka leta akaba yasabwe guhagarika amasezerano y'abakozi mu gihe ngo bo babashaka kugumana imigenderanire myiza na leta ngayo rero makuru yaragezwe ko muri kano kanya ico nkibutsu fyo ndesa bone cyane subscribe kuri televiziyo ndako kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kure uri mu bambere sangiza kandi no makuru bagenzawe aho baba herereye hose kugira ngo batuje abacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngamu gihugu cy'u Burundi hanze bezi gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure no muhuza TV muhezagirwe.